mukaruhuko abagize inama nkenguzamateka barimo arabandanya kugendera amashyirahamwe atandukanye. Mangari sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yari yagendeye kuri uno wa kane ishyirahamwe Afritextile risanzwe rihingura impuzu. Uwo arongoye inama nkenguzamateka arashikiriza icyari cyabajyanye n'uko basanze byifashe.
Nashimye kwishyikira hano kugira ngo ndabe ingene ihinguriro riri ku kivi dushobore kuganira n'abaribongoye twumva imyitwariko yabo kuko nabo bari mu bo duserukira hanyuma nk'uko n'abandi bene gihugu bahora badutura ibibazo bakaba bakiye tukababera ijwi n'aba bari muri kino gisata cyo guteza imbere ubuzima bw'igihugu twumviye ko nabo twobagendera muri kano karuhuko kugira ngo nimba hariho ibibazo bagenda bahura nabyo babitwikoreze kuko twebwe turabasuku babo bene igihugu bose n'aba barimo hama rero dushobore gufashanya no guhanahana impanuro.
Manwari sinzohagera amagara abarundi bose gukunda ivyabo kugira bikunde urundi buze bushike kwihangiro bwihaye.
Gukunda igihugu biduhamagara no gukunda n'ibikore mu gihugu. Ntitwovuga ngo turakunda igihugu hanyuma tukasha dukunda ivyo hanze ivy'iwacu ntitubikunde. Iyo tuvuze gukunda igihugu bisigura gukunda ibiri muri icyo gihugu byose abantu ibintu byose tukabikunda rero nakamu by'ukuri nteye abarundi kumva yuko impuzu ziwacu zikorewe mu ishyirahamwe ry'iwacu bikwiye gushyigikirwa hanyuma tukazambara by'ukuri kandi murambona abazambaye babekwa rero nakamu by'ukuri muri rusange notera abarundi si n'ibi byonyine by'impuzu n'ibindi bidandazwa dukunde iby'iwacu dukoresha iby'iwacu ni nabyo tuko turaterera muri rya hangiro ryo gushika mu Burundi bwifashe muri 2040 hanyuma iyo giteye imbere muri 2060 mu gukoresha iby'iwacu twikoreye kuko natwe turashoboye.
Muri akaruhuko barimo bakenguza amateka bakaba ariko bagendera amashyirahamwe atandukanye kugira birabire ubuzima abakozi bayo babayemo.